nagarabwira abantu biyita bihangange shira hasi shira hasi shira hasi ibisaka vyimbwa vyahi muri bukamwezi mwezi maconco ragumutse kuri mwezi maconco aremera ati nshaka irya ntebe wicayeko aragenda cayi amwibimbwa mwezi arumva ati naguhaye intaru ratwara ati ntacho ntaguhaye none ushaka n'igihugu mwezi acafata ingingo aca atora ingabo zija kugwanya maconco none maconco atagira ivyo hari cari kuba maconco afata abaye umwami mugayibaza ngo ko ari umukwe w'umwami azo mu mwami kandi umwami ntacha atari yaramuhaye amuhaye umukobwa amuha intara atwara mugabe nkagwa bavuga ngo nkene irya ntebe yawe amaconco nibasubiza inkota mu bwubati kuko bazofata hashitse none umujenerali hari umuntu yo mukaga agire kudetaga yemwe uwo muntu ninde araza ntacho duhangane ku izina ry'Imana nzomunesha abo rero bazabari bikisha bavuga utuntu utujambo barababwira bati neva maze guhura n'ibikomeye byinshi utwo n'ubusa utikuri umugabo tondi imbere yiwe tuvuga ngo tondari ifumbire ugashaka guca uyinyegeza ntuzobishobora tuvuga tuti dukeneye igitoro kugira business kogwe ukavuga ngo ndakizibira ntuzobishobora Imana nani hiri ntabari bataye ucika inkokora ngo ntibishoboka mukarira mugacika inkokora ko cabonetse kandi bigisubira inyuma banka bemera igitoro namaze gucifatira mu ntoki nta wundi ntuma umwanya nataye nidogera abandi ngo nibo banyononeye niwo mwanya nanje naciye niga ncandamenya iyo biva barazonyidogera rero bavuge ko namenje kwifatira mu ntoki igitoro ibintu byose bya kuneza abene igihugu nzovyifatira mu ntoki ifumbire yamatwa nsumira hasigaye nke itarabashikira ndabizi none yari yagiye hehe hari habadandaza bari bafashe ingingo yo kuza barayinyegeza nabibonye byose umwe rege ugabuze ifumbire nzobaze umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi bepe aye ahuri hose ubimenye mu ntara yawe hari umurimyi yabuze ifumbire niwe uzobiriha.